tak o to zły. Round of one number zero, power one be nine. Cut here. Cassim forward, now shooting forward. Second out of all is a late. Pataro lime marizika. Matokeo yamenifikia. Pataro lime marizika. Kama yamenifikia. Shindi kwa tekniki knockout. kutoka ule mikona Kasimu Mfaume. Naomba jemsi